Okay, rero mugabe turiko turashaka kumenya ariho ubushize niho twagira turavuga ati mbega aba diaspora bashobora kurahura ubumenyi bakaza kubukoresha nga ibi bintu muri kumurakora nga ni biki byukuri.
Bon, ibi inye hinga kwanza ndakubwira historique yavyo, ibi nabana baba diaspora biyegeranije hamwe. C'est pas diaspora. Oya, si ya diaspora isuka ya kijambere. Isuka ya kijambere ni mu diaspora wese. Wese hari hose aho yinyegeje hose. Ariko ibi naba diaspora babiri cyangwa batatu bashobora kuja hamwe bakavuga tukore ibikorwa by'iterambere. Abo ba diaspora nyene biyegeranije baravuga bati reka tugire ico dukoze bagomba gukora ama brique moderne.
Donc amatafari.
Matafari.
Okay.
Akora nka malego. Nubona ko ari ibintu byinshi cyane.
Okay.
Mugabo amatafari tuzokora rero, nka malego uzosanga apanze neza.
Okay.
D'abord mire izoba ishajije. Hamikindi nacho ivyo ushira hagati ni bike, akagira ubukomezi. Ubwo rero ubuhinga ba diaspora bari kubarazana ngaha mu Burundi.
Wow.
Kanini cyane gose kuko ba diaspora benshi ramaze ku. Nawo maze iminsi bagendera muri bya biganiro vya homme de changement. Benshi barateke amavarize. Baravuze ati turaje gukora. Ahubwo kuko bazana umutahe, mutahura hanyene.
Ahubwo hari nawo tugize iminsi duhura cyangwa dukorana. Bakabwiye ati gendaje Burundi. Nta gusubirayo ubumenyi naraburahuyeyo ati nagataye ukarahari
kamera hahantu twishikira hano
dukora cyane kugira dutere imbere tugire ejo heza ubwacu n'imijyango yacu ariko ejo heza ntiyashoboka tudafite amagara meza uyu munsi nico gituma ivuriro icyizere cy'ubuzima rihari ngo rifashe abantu bose bafite ibibazo by'ingwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100% rifasha abafite ibibazo by'ingwara z'imitsi ingwara y'igisukari kutarangura neza amabanga yabubatse kuvyibuha cyane canke kutavyibuha infection asima estoma ishano nibindi icizere cy'ubuzima dukoresha imiti kama na terrere sampulusa adresse yaho dukorera ni mu gisagara cha Bujumbura kuri Boulevard d'Oliprona Galerie du Boulevard numero 5 numero dutora ko ni 67 812 388 canke 69 212 832 amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na megwa
bagenze ndabaramuse cyane ni wa muhungu wanyu wombishanyuma tahantu mu karere ka kure nkuko mubizi dukomeje kuguma twerekana ibikorwa biriko birakoreka mu gihugu ahantu henshi yatandukanye cyane cyane ko akadukeze cyane ba diaspora tubakeze mwaravuye hasi murakora uyu munsi ibikorwa byanyu biko biri impact ya societe y'u Burundi la communauté. Okay, leka nkuko rero twama tuvuga ati turiko turi igiteramere turiko turiga tubone niki umuntu yokora gitanga inyungu atari inyungu gite cyawe ikaba ne inyungu ahubwo kuri societe. Ubushize mwarabonye madame Joseline Kamana kandi musambwe muziko anafise nawe nyine imonesha kuri korera kuri YouTube imuhira media uyu mudamu rero muri kino gihe ari mu Burundi reka tumusange tuyage murabigiye kugwa bari ko barakora ko muri nanje sinagitaho kuyo neza ashobora kugidusigurira simbatanze ukimenya turaza kwimenyera rimwe madame Jo.
Oui eh vite homme de changement turabaramukije
jamo sana
ego
Hunda kuvuga ngo amahoro meza amagara meza n'amafaranga. Nare uje we no kwifuriza amafaranga kandi nyaza kwiyasanganwe biramo.
Amahera?
Eh.
Amahera iri byose n'amahera, urundi bwose n'amahera. Abantu n'amahera, byose n'amahera. Numwete gusa.
Madame Jo, ubushize twagusanze mu bintu bitandukanye, hari urimyi, ubworozi. Nyine ibintu bitandukanye mugabo ubu turiko tukubona mu bintu ngaha tutatahura ibyo arivyo tunumwe ni bumba bamenaguye byanikiye yeski nibiki
bon reka mbanze ndamutsa abakunzi ba agaciro media abakunzi ba homme de changement no munsi ni madame Jo wundi yamari kwavuga ibikorwa by'aba diaspora ubwo narabisangiye no mu Burundi cyo duhura na homme de changement ego nkuri mwagize neza kudusanga kuri teha.
Aha.
Uruko tubaza ibi bikorwa ni biki turiko turakora.
Okay.
Ni wa mwete wa diaspora bahagurutse. Ari ba diaspora bahagurutse, bahagurukiye igiko ibikorwa by'iterambere. Murazi yuko turi muri leta mvyeyi, leta nkozi. Idashaka abanebwe. Ishaka ko abantu bose bahaguruka ibibazo biduhanze by'ubukene byo byinzara by'ibi ibintu byose bizinze
okay
leta nkozi yamiduhimiriza ati haguruka mukore mwe mwirabire byose bizoca bizimbuka kubera mwakuye amaboko mu mpuzo
okay
kandi nahamagarira abarundi bari ngaha gusa ahamagarira abarundi bose kwisi yose
kandi akamo ka se barundi kabashikiriye umuntu
twese nta numwe akuramwo umuntu wese yitwa Burundi umuntu wese akunda Burundi aduhamagarira ati nimuze mukore nta bunebwe ngaho ibintu by'ubunebwe murazi ko nawe nyene ahora aja mu mirima karima kambari kota kambari sarubete
agakura izicubahiro
ibyicubahiro ngira fise umunsi w'icubahiro nyene nkarimwe mu ndwa ariko indi misi yose tumubona kuri terrain tumubona ariko ararima umva n'umuntu aduha karorero keza cyane natwe dutegeza kumwigana abana bo Burundi abana b'igihugu
okay rero mugabe turiko turashaka kumenya ariho ubushize niho twaga turavuga ati mbega ba diaspora bashobora kurahura ubumenyi bakaza kubukoresha nga ibi bintu muri kumurakora ngaha ni biki byukuri
bon ibi inye hinga kwanza ndakubwira historique yavyo ibi nabana baba diaspora biyegeranije hamwe c'est pas diaspora oya si ya diaspora isuka ya kijambere isuka kijambere ni mu diaspora wese wese hari hose aho yinyegeje hose ariko ibi naba diaspora babiri cyangwa batatu bashaka kuja hamwe bakavuga tukore ibikorwa by'iterambere aba rero naba diaspora bagiye hamwe ego bariko bara iyi ni bumba originale ya bumba imwe kavukire imwe nyene urabona yandi aho rikora ya nkono imwe aho riteka duharage tujyoshe kuziko
okay
umwe banyokuru ntubabwire iby'amasafuriye bashaka kagakono nico bituma wasanga buzukuru bakunda utwo kujya twanyokuru ni ibumba reno twebwe rero natwe twavuze ati abo ba diaspora nyene biyegeranije baravuga bati reka tugira ico dukoze bagomba gukora ama brick moderne
donc amatafari
matafari
okay
akora nk'ama lego lego uracumva icyo ari cyo
lego gisobanuye ko mureba ariko acumva
abana bo hanze baravyumva ama lego ibintu bapanga sinzi ko urabona utuntu bapanga ugasanga bakagira nk'akamiro abana bakora ni ukuvuga ayo ma brick rero urapanga bien ugakora mire nziza mire mu mwanya muto ukacusanga ni sima ntukoresha byinshi urabona tuvuge nk'iyi nzu reka ndaguhe nk'akarorero k'iyi nabibyo bashira hagati y'itafari urabona ko hari ibintu byinshi cyane
okay
mugabo batafari tuzokora rero n'amarego uzosanga apanze neza
okay
d'abord mire izoba ishajije hama ikindi nacyo ivyo ushira hagati ni bike akagira ubukomezi ubwo rero ubuhinga ba diaspora bari kubarazana ngaha mu Burundi
wow
nivyo rero ndavuga ati tuzokora ama brick ameze nk'amarego
wow
eh kandi azimbutse kuko no matière
zirahari
ni za Burundi
kumure hari bamwe mu bangwiza tunga no munsi bashobora kuja kugura ibikoresho byo kubaka be n'ibihanze none mwe mwimbwira mu cyo soko yo hanze donc bigiye gukoresha iby'abarundi
none se byo baduhimiritse bavuga ati abazi ubuhinga bose ndi babumuzane abazi ubumenyi urabonye ko abajene unye ndatanga ariyo ngiye gitega sanga ama technology abo basigaye basumba nabo hanze
okay
yego nare iyo bateye akamo dutegeza kumviriza
okay none mbo ibi kumurengira ngira binakozwe no mu buhinga buhanitse ko biri kose kuko uburyo amatafari yahora afite hatugwa bimbonye mengwisha nka bitandukanye nibi kuko ahandi abafyatura bahora bajamo bagakanyaga n'amaguru mugibi ahubwo munabanike bakavungura
eh baravungura nyine kugira ibumbarizane ubukomezi baravumbura bakavundika sinzi kubona ijyanzu
okay kako muri tuheka abantu
izine irimo lo materiel irimo imashini ikora byose mugabo
ndakuvuga rero izinuze izi aya matafari akugona ama mashini
ni mashini ego
eske mutu uburenganzira twashika gatoya
oya ubu ni haragera ntiharagera turi mu mantu ze ubunye turi muri phase nk'ya laboratoire yes ni nk'aba laboratoire
okay
turiko turabikora byose ni vyahera nayo marego twamaze kuyasohora ya matafari karibu rero muzoshike tubereke koma imashini iri hajya ibikora byose
okay
ariko
Okay, murakoze cyane.
Aba diaspora ntibarampa uburenganzira bwo kugira dushobora kwerekana ukuntu niko birakoko. Ariko icyo tubemereye gusa nuko tuzokora ama brick lego.
Okay.
Abantu ba mbere ba inzu zizokubakwa n'aya ama brick gamana yanjye zirahiriwe turema cyane. Zirashagije kandi nta bintu byinshi ukoresha kura zipanga neza zikipanga ukacucisha mutuntu dutonya tudusima.
Good. Akama kumbure ku bandi ba diaspora urabona kuno munsi hari bamwe bamwe bariko barafata ya mbere mukuza kuduza iterambere ry'igihugu n'ukuza ruhinga bw'iyo baba ubumenyi barahura bakaza kubukoresha ngaha kumuri akama kuri bo nakahe
bo akama dushaka gutera nzi kuba diaspora bo sinovuga akama kanini cyane gose kuko abadiaspora benshi ramaze ku nawo maze imisi bagendera muri bya biganiro vya homme de changement benshi barateke amavarize baravuze ati turaje gukora ahubwo kuko bazana umutahe umutahura hanyene
ahubwo hari nawo tugize imisi duhura cyangwa dukorana bakabwiye ati gendaje Burundi nta gusubirayo ubumenyi naraburahuye yo
garanivarize bakinzi
ati nagataye ukara hari
kamera hahantu twishikira hantu nkaha ibisagara tubigende yo dusohotse muri sorti gusa mu gisagara sino ahanyene no cyo twibera tukumaka kazi nyene keza
ndahazumenge ndahereka abantu neza
akazi kameze nakajya organique kataduteri ngorane nyisha tukibera aho rero tukaza gukora ibikorwa by'iterambere
wow
hama rero kwa gatano kwa gatatu hageze tuca dushaza tukaca tujya mu bisagara gutembera kuraga ibiyaga n'ibindi byiza by'i Burundi ngaturi kuri taho
Okay. Okay, rakanda gushimire cyane ukuntu mudahengeshanya kudufasha gukebura abantu no kubigisha iteramire.
Yego, abadiaspora mukuri turashimye cyane na kubiganiro byawe turashima ingene udusanze kuri terrain aho turiko turakorera muri ibumba yacu. Yego hari ahetse ni mu mwonga. Kutukimba ibumba siko ari kumana ukishikira naho nyine ukara ariko na kamara ni sporo
okay
bari ikijumbu gikwiriye
okay nibaza kuba ariko baradukurikira dukize na kamera bambone murana kuno munsi
aha kuna mbaye ni muzu zatera
murana yamaye nk'umudagi kazi ari bavuga ngo mugabo nuko ba mu bihugu by'abazungu okay nanje mfite ndacyafite agapo umuntu yoga nyina amazi y'i Burundi anwa na mata y'i Burundi
imitsatu y'abanyafrika abazungu barayifuza birirwa bariyanikira kuzuba ngo biraburu kubyara bananiye
okay mugira amahoro cyane ariko nibutse mugire sabone cyangwa subscribe iyo ni intera nikomeye kuri chaîne yacu kandi je tubanaye dusangira ibiganiro byinshi bitandukanye muri azi nuko kujya gutera imbere mugire rero amahoro amagara meza n'amafaranga Bye bye
aba diaspora courage tuzokora byinshi mu gihugu cyacu